This is a message to enlighten Biafrans on this issue of coronavirus, also known as COVID-19, in different languages.
Ekelemuno uwama baba umunem ebowule unori lelowani. Nriju geni adontiono basari emundo chani wakbo coronavirus. Omeni oriebele chani ebu ndeha. Anya kwamichuku neokeru eba anyi. Kenanya mari oge okejiru alioro godo ubume ndi kenyi. Ya haijiriji ogeni agunu unu kwa deme make oge okejiriba anyi alioro godo. Government gasiono bokyo unu ni mulo. Wekasiono ejezi loro. Oge ahu chuku si omari ndi omeni wekari ndo. Aireji ogeni wegu unu unu kwa deme. Bacharinu anya maka hunu leri wonu ekulo ohuma wesiunu unu bani memulo unu bani memulo mewari ejogeni ari unu leke unu onwe ogu wecho ni webu unu onwe ihe webu unu jipu meimi unu anari leni wonu ekulo ogele unu ehunu ohuma nadini ni memulo yenino unu eka niemuni Yefe go ni ome nunu ahundu. Ya woji ndi apio birizi henunu. Eba wule unore onyenu ya guwa no wane. No wariri unu ma na ifachuko kikabi ama.
Ya frano kao, efa mubo uka mubu ya kano. A.K.A. Jacent Man. Ano meba ino shitenya ndeda. Nke nana afiko sato, ebo in province. Ozi abu ifa heme, ina poto nwaye. Na kaori ya corona virus ya. Ifembo ai hade mebo. Ai hejishi keda akwa kaye. Kwambe kwambe. Ifabu lai metore kaya akwa kaye. Maru metuga kaga akwa kaye. Na nkeji iliri san. Ruo nkeji ofuli ili. E metu kwa ka ifungi nkwenye enyage. Mwakwa nimigi, mwakwa nono ge. Adi metu kwa ya ka maka odeshi. I metu ya kifu mwakwa nimi mwono. Aba ima aho. Oba ye nkolo. Yo poshin agin kolo yo meki di kutakume yo brose ob hetalega ho dangu ife di lege garlic ginger makwanu lemon ai shee ya aya da gbara mi ni adangu ngbabula epo he aya nwo ya ngbabula ilatara aya nwo ya makwanu mi nako nkete makara mi nako ahu akwa bayi mafo ike nkedi mafo mabuo ya bu virus ya yo me aye nworo nwae anako onye na akwukwa aranso Makwano ye nezume, ye chokwa ne kukwara. Wede aka makwano, ankachif makwano tishu meshi migi, mwa meshi anoge, tupuga kukwara. Wasi kwa rae kpareno, ono ana kwa obwa kwa bula, igwende marubuli ibu. Maka ibute, yabu oria. Otine mea chineke mayera yaka, na ha chuko kikabi ama.
Ibibiwe isongo, meri ndidoko mufutom IPOP leadership edo ngomien. Abo ya ndoko mufo ya eti ekufo. Eku tieke mbono mwwe kana 50. Because mbono do, emeke mime nurongo ekoto coronavirus. Coronavirus ameto abyo makara arisami. Urongo difono, ama uro itong ayakuro esat. Ama ato esan fo uwa, anyuna mafoto ngo kong ikong, anyu fio bidem, adongo. Adi nyong panurongo mi ndi spread ndong di tau ka idem. Ayangwana di yubwa kini kini. Ayangwana di yubwa kini kini ye swap. Ani emkwa ikoto hand sanitizer. Deb hand sanitizer ro sunke kparubwa mfu. Ama tu woko afomene ye yubwa. Ama koma wo amene ye jubwa. Wana di use hand sanitizer ro kini kini. Kusen ubang foki nwa, kusen ubang foki nyin, kusen ubang foki buo. Uranga do se toro rwa widem. Ani emkwa ekoto ginger, ani emkwa ekoto lemon, lime, da is mpure sokoro. Debe nye, teme nye kufio mwa, sene nye kekpo. Mwanga nye kini kini, ama mwanga nye, aba mpwa sene reke lemon ekoto asi. Isi fono yuranga do, ase uwo uro nye, omo mwanga nye, Anye ya toke san foro gida mfo, maru gida mfo. Uranga do kparo, fotoro nye siyo. Mwana tie, kenyanu son kukbere wide mwoboboro. Mbo, ikbekbe ye mwofo. Mba akbe toro, uranga mieka na nyong. Anye na mebo ya afro wetie kuforo mwo. Sene kuforo mfo. Mba urukba mkwa inimi ke mese kwekba. sede ku fong fo ku ya urong ru idem arong bog irong fo me kom mo fo
bondi ogoja mi kon le man onwa man unyugo ne maye anwa bele bodia na ukon mi bele ki som le abo ipob abo bonatan bo biafra abo pomazin namde kano bodin jibo de man bodo limo mangi Dishi ya nene, anye ligubo ndiheja nene, anye boko le coronavirus. Bede, ode nshibo demunashi mashi, igema kwa njiye. Nama nje, limo manye, diyanji ligubo le hondi, hangwe hondi ya. So, funabobo demashu kuhuo shom kanene, ma kuhuo shom kwa mbo jeje, adokon le akwa nje lawa njuso ye. Because, kwa shan nene, Ashi bokulu shwa nene funa yashi bandi bo soboku bandi bo bomu soboku sagbo ku na ba shi no le mama nye bendo ma shi to abo amon kunyo ya ya to abo kunyo ya ya lu shabu lu mangu shi yu tota do wanya ke shi bol igma ku ya mama gyan ye bendo ma shi getan shi bandi bo shwo ye biko wanya ngwa ku anye We should be going to get to on juice so yeah, because I what all you are in nation young watch you come with the guy yeah. Don't be she so alabasa angi sonka me lungo rom le kashota lima kuso hombo anungumuma to le wujan kishi bol ashi to eme atu inuma manyen le homal etan shi wujan tiku. Aja lifun ma bo nje yifun ma njije le ma shi nje le wa shi kishi shaki iko yan ki wa shi ngwe ha abizu bi ganye a shi be ko le lungs bodo ma me yi sa shi be ko le hand sanitizer le wa yan kishi gwen be ka yi je gwe tan shofi to ba ganye ke me ye o kwa shi na gba ha bo wo le wa jan kishi gwen be bo kwa shi le hand sanitizer Oshiku Bahabwaga. Alo minjele limo anyen lishu kwa hufum like 4 to 8 hours before wajan kishi kwa. So mi damun la mashi kupo makulu oshe liye. Lishi sha konyem sa gukbo li hakun limo anyen la habel. So izi nungu ama. Ise.
Ibo wem nde wono. Nogen kim inhi maka. Ahuike a na-akpọ coronavirus. Anyị na-arịọ gị ka ị kpachapụ anya iji chebe nchekwa gị n'ihi na coronavirus dị adị. O nwekwara ikikere ife mmadụ n'obere ohere. Marakwa na onye bukwa ọrịa bụ coronavirus nwekwara ike ibunye ya mmadụ. O nwere ike ife mmadụ site ụkwara, ozizi imi na mmekọrịta mmadụ. Ya mere, ị ga-agbalị gbochie imetụ aka gị n'anya, imi na ọnụ. Ụzọ ọzọ si egbochi ya bụ ọrịa gụnyere ịsacha aka gị n'ime nkeji 20. Ị ga-agbalị na-aṅụ mmiri ọkụ kwa ụbọchị. N'ihi na ya bụrụgodi na ya bụ ọrịa nọ gị n'okpo, mmiri ọkụ ahụ ị na-aṅụ ga-ebutu ya bụ ọrịa n'ime afọ gị. Ikikere nke nọ n'ime afọ gị agaghị ekwe ka ya bụ ọrịa gbasa gị aka. Zere ndị ọrịa, zere mmakụ, zere ebe ndị mmadụ juru. Sibu osala galik na oroma nkịrịsị ma ṅụọ ya kwa ụbọchị. Mana etu osala dị, ọrịa ga-ebute mkpọchi ala n'ụbọchị na-abịa abịa. Anyị na-arịọkwa gị ka ị nwee ike nyere ndị nọ na mkpa aka. Bụrụ onye nlekọta nwanne gị, nọgide na-eche nche ma cheta ịgwa ndị hụrụ n'anya. Ndụ gị bara uru na Biafra. Dịka ị na-eme nke a, ka Chukwu abịa ma nọnyere gị.
Nnawo ezi amụ tutu ọnwụ inyi amarachi eberechi nwa igbo ọya okwugo okwu onwe ozi IPOP leadership dịrị m sinzi enyi biko na ịgbalị anị ma ihe anọrọ etiti ndị karịrị ohuri iso ma ihe anọrọ etiti we onwe ụwasị ịza ogo ndị ọcha chọsa anyị ụwasị ọha eku ya coronavirus ụwasị ọ dị ezigbo ụtọ ọjọọ ya bendi ferio limi begire nya oronu ozu ho ho begiri nkolo ozari nkolo begiri mobi ya ba alegiri mobi ibido ibi ukwara akwa obia ga ahu oku ahu oku ahu bido hale imana ge nwo wa si ekuru coronavirus ojoro njo oye bu ya zimi oji nde oyo na yara akuku igbali ani na otori bedi enya miye mesa madeka anyhow igbali ani zo ihe kuru hand sanitizer tire epa ebe obule gara imetu ege ka iwere hand sanitizer hi sanitize eka gi make ya shi bubble no ga kwore ka kwe kari mgberi mgbe maka uwa si odi ojo ozara eka eka gi ba ala gi ro na obe giri mezi onwe ihe ndocha kuru lemon or lime ujire ekpupa or ujiri nta gbali azo ya ni zo ginger ti ya ri memisi aya sipu saya mini yoho ngo ya gi reziru legi ipu apu ngo ya ibasa basa ngo ya maka oburu ihe nwesara virus ohu mgbe ikama gi ngo hala ya mi no ha ebutu ya ri mehwa gi asidi no gi rehwa egbu oyi virus oha wo igbali ani asiri iga church kariri 50 igbe ngana pati opula kariri 50 igbe ngana maka ime ihe onwa avoid ogbe nganye ka erusa e nọrọ niri mule ihe IPOP leadership kwuru e nọrọ niri mule ihe ndewo
ise awu mgbọdọ choko n'eze chim gọziri Felix ahim chọrọ ịka ụka ya gbuo owu otu ọrịa afọ dara ihe na-akpọghị coronavirus otu anyị ga-esi ime ọdịla nga anyị na-adụ ọgbọzie ọdịla nga anyị na-afụ ndụ hụkwa n'ala anyị ka ịbịa narị anyị a ga-ehụ ụwa nga anyị kwa aka gị mgbe na mgbe niile nkeji ohu kwa aka gị nkeji iri na ise kwa aka gị emetụkwala ọnụ gị aka emetụkwala imi gị aka emetụkwala ntị gị aka emetụkwala anya gị aka ọ bụ nga na o ji si aba o ji anọ izu lab na akịrị tupu ya na-abịa emefụta hụ ndị na o ji eme ọ dịla nga mmadụ na-anwụ n'ihi ike ṅụọ mmiri ọkụ n'ụtụtụ ọwụla ichetara ụra ṅụọ mmiri ọkụ o ji asafụ ya ịṅụọ mmiri ọkụ na ahụ ọ ga-echụrụ ya chụkpuo ya n'ime afọ kwụrụ sa akwụkwọ mmadụ ji ekpo ọkụ ọ chụpụ ya nga ahụ ọ ga-enwe anwụ dị ndụ ọ ga-efe adịkwana ka ị na-anwụ adịkwana ka n'ori ị na-evute ma ọkwa na ime ha otu ọ ga-ebere gị nga ndị na-adị mma ya ghọọ si ibutela ọrịa a nọkwala nga ndị mmadụ gbakọrọ nwa ọwụla e mere mmemme agadela nwa ọwụla ndị mmadụ gbakọrọ agadela nwa ọwụla ị hụrụ ndị mmadụ gị na mmadụ nọrọ na nọrọ ọdụ nge m ọ dịla nga hụ dị onye ehi na-efe ikwere sa adịdị onye m onye vuyeni onye vuyeni nwere ike ivuri enu ọ gaghị masa hụ dị otu ohi na ya na-ahụ n'ihi ike nọrọ ọdụ nge mkpu nge m ọ dịla nga anyị na-afụ ndụ dịkwa na ọgbọji ọ ma afụ ha mma elekọrọ anya n'ihi ike ka anyị gbara ha anyị ga-ime ka anyị na-emeghe ndị niile akara anyị ọ dịla nga anyị na-adụ ọgbọji ka anyị duuru n'ụlọ dị ka anyị na-edu n'ụlọ unu metụkwa n'onye evu hụ ọwụla ovu were nụ sanitizer gbaa aka unu hụ ndị bekee na-eji akpọ sanitizer ọ dị n'ahịa gaa n'ebe ehi jee zụrụ ya were ihe nụ mgbe nwee n'aka unu ọ dịla nga anyị na-adụ ọgbọji.
And to Biafrans living in diaspora, je suis pour les Biafrans vivant dans les pays français sur le cas du coronavirus. Bonjour mes frères et sœurs, la santé est la richesse. Dans des moments comme celui-ci, nous devons faire notre santé notre priorité numéro un. La distance sociale est nécessaire. Évitez les contacts étroits avec les gens. Ne touchez pas le nez, vos yeux ou toute autre partie de vos visages. Lavez-vous toujours les mains et gardez vos désinfectants à proximité. L'eau chaude jouera également un bon rôle dans des situations comme celle-ci. Mélangez l'eau chaude avec l'ail et le gingembre. Le virus ne peut pas survivre à la chaleur. Donc, lorsque vous êtes infecté par erreur, vous pouvez utiliser l'eau chaude pour le pousser vers le ventre en raison du système immunitaire de votre estomac. Reste en bonne sécurité, mes frères et sœurs. Et n'oubliez pas que la propriété est à côté de la piété. Merci.
And for those of us that understand Spanish language, te saludos todos, gentes que me escuchan ahora. Me llamo Maravilla y tengo esa información importante. Tenemos ahora enfermedad que le llaman coronavirus. Esta enfermedad podría matar a la persona que se encuentra a cabo de 14 días. Así se podemos preventar esta enfermedad. Necesitamos que lavamos nuestras manos cada 15 minutos. No se tocamos sus bocas, nariz y tus ojos sin lavar tu mano. Porque mediante estos lugares la enfermedad puede entrar en tu cuerpo. Otro medio para prevenirlo es si tú bebes agua caliente todos los días. Esta agua caliente empozará el virus abajo del estómago. Si te das cuenta es el virus, hay que hacerlo lejos de muchas gentes. No se tocas manos porque no lo saben personas que le lleva la enfermedad. Por favor, siente en tus casas con tu familia. Déjales a quitar afuera. Como se hagan estos, Dios te bendiga. Muchísimas gracias.
I bless up Jamaica. Bless up Bia from them Tekol Pan Jamaica. My name is James Akai. I'm going to tell you something. You tell about the coronavirus. You have to know something, sir. I will jack yip. I keep himself. And number one thing you have to do, you make sure you wash up your hand. You sanitize your hand with your papers, with your time and your circle. 13 to 15 minutes, you have to sanitize your hand. And number two thing is this. No touch your mouth, no touch your eye, no touch your nose. Because this are the main contact place. And where them things can transfer for your body. And you have to know, sir, the thing it will leave on your throat 14 days. 14 days before the thing comes to face, you know, get the virus. So when you know, drink up a hot water, it have to flush the thing down for the stomach and where it have to make woolly patting, woolly pat the virus for dead. Yeah, yeah, me know. And you know, half you know, the top 10 days, you know, half is the older people and what them circle upon a large gathering. And that's why I'm telling you, know, social gathering, you know, half isolate, you know, safe from it. And you know, Jah Almighty bless her too much with a nature of something like a ginger, lemon, and a garlic. When you know, yam ginger, you know, yam lemon, and a garlic, will lip a time. It have to flush the thing down for the stomach, and the thing can affect you. Know. And me tell you, know, the main thing and the best thing are this. Second upon your house. Second upon your house, that's the main thing. No walk around, no walk. Yeah, what me tell you. And you know, the ocean can't swallow a man, him no see him leg. Would Jah keep or keep himself too? Bless up, be a France pan Jamaica. Boop!
Ndi pelu akanigwe, wetelu nozia, bo ndi Biafras got talent.